Next. Ngithola ndinakeze. Khumule icathulo. Wawa ngene esikodleni nga nangomunye.
Thokoza, thokoza makhosi. Thokoza.
Icathulo athi amakhosi aboyiqoyi icathulo
hawo makhosi ubuthi angikhumule nje icathulo ngase ngigqoka manje
ngicela ugqoke icathulo athi amakhosi gqoke icathulo
thokoza thokoza makhosi
Thokoza, thokoza, mkhulu. Ufuna ngisize kahle.
Hayi, makhosi, ngine inkinga enkulu. Kodwa ngeke ngathanda ukuthi ngichaze. Ngicela ukuthi makhosi angishayele amathambo, angitshele ukuthi lezi inkinga ezingane ibhekene nazo isuka kuphi.
Biza lonke makhosi asenzweni, biza lonke amakhosi. Hawu, uyibiliboco, makhosi adla kahle. Ah, what does it not name Puzwa? My daughter, was it eight? Yeah. Ah, 1 + 1 2 × 2. Yes, it's equal to 4. Hey. Hey, can you hear me? Sure, good to make a call.
Yeah, wanna leli kadi le.
Yebo makhosi.
Liveza ukuthi na ibizwa kanjani le?
Ibhawodi makhosi.
Eduze kebhawodi.
Lisho ukuthi imali ivalekile.
Into zakho ziqinisiwe imali.
Oh, yebo makhosi.
Kanami. Bese
la uyasebenza kwani usebenza angathi unento nokukhanda phakathi. Into zakho zimnyama nje ubona lento imnyama nje. Kusho ukuthi into zakho zimnyama zicindezelekile yabo.
Angathi emsebenzini abakufuni bafuna ukuxoshisa abakufuni uphumelele khona lo muntu obelekuhleba nje ofuna uphumelela emsebenzini wakho angazi kubi njengokubona nje la lesi spanela lesi singaphansi kwale emnyama sichaza ukuthini into zakho zimnyama zicindezelekile
makhosi engathi khona iphutha angisebenzi mina makhosi angaze ngasebenza into zami nje ayihambi kahle lo ngaphuma esikoleni
kanti uniform le wagqoma uniform manje yangidida phela
hawo uniform ekamalume uyena nje oyanginikeze yona ukuthi ngiyigqoke ma ukuthi ngenze igceke akuyona yami angikaze ngasebenza mina makhosi
yazi uyasidida manje umdidi wamakhosi ngisho nedlozi lakhe nalididekile lizitshela ukuthi uyasebenza phela ilona leli ngitshela le nto njengoba ugqoke uniform ngeke uzuwuthole umsebenzi lutho njengoba idlozi nje licabanga ukuthi uyasebenza lutho idlozi lakhe nalitshela ukuthi uyasebenza uright iyeke le nto yenzayo
makhosi
heyi kodwa sidlule lapha hayi
khona le nto le emiso kwenduku into yakho angathi unkosikazi uyakhala ekhaya ukuthi umakoti ayivuki njengoba le uyibone nje imise kanje isho ukuthi ayivuki if wewinto bezo
unkosikazi kodwa anginaye angikaze ngaba nayo into zami ayihambi kahle makhosi hhayi makhosi unkosikazi
anginayo yazi umdidi impela umdidi wamakhosi angazi ukuthi manje kodwa ngicela ukukhanyise noma into encane nje
hawu makhosi ngikhanyisa kanjani konke okushilo kungahambisani nami makhosi uthe ngiyasebenza angisebenzi uthi unkosikazi akanene anginayo unkosikazi makhosi angisazi ukuthi ngempela la ekhaya yini ngempela makhosi engabe ngiyikhanyisela
ukuthi ngizamile impela olandelayo
hawu kanjalo nje makhosi
hayi nangomunye bo